Sabia wa zama ya naso. Hey, hey. The mouth so tiasi for the day. Oh. Shrenyiran kaudi. Shrenyiran kaudi. Amen. Midi mikire.
I say 1 year a train I would add no and ya I want them for fro. Now I'm a day and tabai it to say and no my quarry beer. O to America. Now I'm Pabada. Now on Ante Amra. I see a radia mama ye. Or this year mu or this year. Oh, Ampo, Awurade ama mako ma shema, wa mama tamfu ani ahu. Enti amra me nwi na meti asie yi. Why de na me sa me bo? Why fie na sa wotra? Why na se na wasa wotra? Na wa ho asram na wasa woka. Hallelujah. Ya treza ya bota bia. Oh, hallelujah. Ni ate me mono wa mama hunu se oso se ni ewe wi aso nyina. Mama ya mwa urade nyankopon din. Efi se wo ye na nado ye nso ewo hoda. Amen. Urade nka ho anti na nim kire enwumre yi nso urade asam e ba wo nchai. Odafo ye nyina nim se yadu yade twifo se bronya brofo se Christmas na asro nyankopon no babro ama mena wate ase ase emra wo ba ye se obaye ne papa adwuma no oma yate ase ase adechie wohoi awose asese etwase meya ne awosoma ameno adwuma amen. Yeah, brother, na ya, nyame ehirapa. Sa wadwa na ya ewo Facebook. Dashiri utie me Facebook, utie me live. Ewo Precious FM UK. Na utie me live ewo Facebook. Oba okwa Skype onso a. Ya to me apeke wo ho na onso watie afa ho. Ana modern Ghana. One wo somfo Charles. Ana nyame akwa Charles ose ana moneme ehie. Ana ya bashia.